tshwanang le ena he ba dula ba na le tsona gore bona he ba no pressa mona how press the button ena the nearest security car or the nearest security van ya mapodisa kapa the nearest mapanya-panya hantse a patrola mona or the nearest patrollers, community patrollers bata khona or ba responde and respond very fast bata ko wena wena o zabe uishayile le 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 le